ejo padiri mugenzanje yashowe kwishika ko nagomba cyane cyane shimikire ku kamaro k'ijambo ry'Imana mu kwemera mu buzima bwacu mu kwemera kwacu kugira ngo tubishijya nino hanyuma dutumira abavukanye kugira ngo iryo jambo baheze bagijukire none rero duhere ku muco duhabwa n'iryo jambo nyine nk'uko tubisanga mu ibaruwa rya kabiri Pawulo yandikiye Timote kigabane cya cumi cya gatatu kuva karongo ka cumi na kane gushaka karongo ka cumi na gatandatu dusoma aya majambo ariko weho ugume ku byo wize ukabyemezwa kuko uzi abakwigishije kandi urazi yuko kuva mu buto bwawe wanyumenye ibitabo byeranda bishobora kuguha ubwenge mu gushikiriza ubukiriro kubwo kwemera ufise muri Kristo Yesu ibyanditswe byose byamuka ku Mana kandi birafise akamaro mu kwigisha mu kujijura mu kugorora no mu kurera mu butungane kugira ngo umuntu w'Imana aronke ibikwiye byotuma ashobora kurangura igikorwa cyiza cyose iri ni ijambo ry'Imana tubisanga rero muri mu ibaruwa rya kabiri Pawulo yandikiye Timoti kigabane cya gatatu kuva karongo ka cumi na kane gushaka karongo ka cumi n'indwi niho rero iri jambo ritomoreye akamaro nyako ntangire gahambaye cy'ijambo ry'Imana none ubwa mbere muri nyigisho twibukanye ko ubuzima bwa twebwe abakristo bugizwe n'ukumviriza ubuzima bwa twebwe abakristo bugizwe n'ukumviriza niryo tegeko irya mbere Imana yatanze iha igihugu cyayo ko tubisanga mu gitabo cy'ukwibutsa amategeko kigabane cya gatandatu akarongo ka kane umviriza Israel umukama Imana yacu niwe musamukama na Yesu ariko arishura ku kibazo cyerekeye bwizwa rya mbere muri yose Yesu yatanguriye avuga ati irya mbere ni iri umviriza Israel umukama Imana yacu niwe musamukama tabisanga mu njiri kwa Mariko Meranki gabane cya cumi na kabiri akarongo ka mirongo ibiri n'icyenda nicyo gisabisho rero kuba Israel nuvuga ko ari ishingiro ryo gusenga ishingiro rya byose natwe rero kwa abakristo ukumviriza ijambo ry'Imana n'umuhamagaro wa twese twabaye abigishwa ba Yesu ngo twumvirize icyo atuyagira icyo atubwira kumviriza birahambaye rero nivyo vya mbere bigize ubuzima bw'abantu bigize ubuzima bw'abakristo none intumbero y'umuhamagaro ni yahe ni ugufasha ugushaka kwacu n'ibyifuzo byacu ngo vyerekeze mu mutima ivyo rero biradufasha gutegera ko ijambo niryo rigize umuntu kandi niryo rimuhindura ijambo niryo rigize umuntu niryo riri niryo rya mbere ryatumye umuntu abaho nkuko Imana tubisoma mu bitabo by'Iranda Imana ivuga iti tugire umuntu tumwishushanye ko umuntu yaciye abaho ijambo niryo ritugize rero nicyo bituma rero dutumiriwe kuryumviriza umwete mwinshi kuryumviriza umwete mwinshi none iryo jambo twaryumviriza gute nicyo ikigira kabiri nagira ngo cyo nibutsa iryo jambo twaryumviriza gute ko turi abigishwa nk'abakristo none ijambo twaryumviriza gute ubwa mbere ijambo twaryumvirizanya umutima mwiza kandi ryagutse kugira ngo ritubwire akamaro ni ukuryumvirizanya umutima mwiza kandi wagutse aha turafatira cyane cyane kuri wa mugani w'umubivyi dusanga mu njiri uko ari zitatu aho Yesu atwereka intambamyi ibituma iryo jambo ry'Imana ritanga ivyamwa natwereka igituma iryo jambo ry'Imana ritanga ivyamwa none rero tuhere kubidufasha kugira ngo iryo jambo ry'Imana twumviriza ritange ivyamwa mu yandi majambo ritugirire akamaro riduhindure ryongere rihindure n'abandi kugira ngo bashikire urukiza. Mu njiri kwa ruka mwiranda kigabane cy'umunana kanuka 15 Yesu avuga ati umva iryo jambo rikamera nk'imbuto ibibwe mu ifu ryiza n'uwuyumva akaritegera akabyakira akabyakira. Nukubaka abantu bumva na iryo jambo umutima mwiza kandi w'ubuntu bakarizigama rigaheza rikama ijamwa kuko badahororokerwa. Mu kigabane 18:15 mu njiri twashikijwe na Luka mwiranda. Mu njiri ya Mariko naho turasoma aya majambo ariko hari abameze nk'ahantu habibwa imbuto ari mu ifu ryiza, abo nabumva ijambo bakaryakira maze rikama ibyamwa hamwe rikigira 30 ahandi 60 ahandi naho 100. Numujiri kwa Matayo niko kuko uwumva iryo jambo rikamera nk'imbuto ibibwe ikarwa mu ivu ryiza n'uburyumva kandi akaritegera. Aha rero twumvise ibituma ijambo ry'Imana twumvira twumviriza ritanga ivyamwa. Yesu rero abitomoye mani majambo rero umutima mwiza kandi wagutse niwo wakira ijambo ry'Imana ukaritegera kandi ukarigumya mu ntumbero yo kurishira mu ngiro. Aha rero tubona ko hakenewe ibintu bitatu ibisabwa. Icambere rero nko twagihereye ko nukunziriza kunziriza iryo jambo Imana ituyagira cye kubahanuzi iryo jambo Imana ituyagira ice kumana wayo Yesu Kristo iryo jambo Imana ituyagira iciye kubongere bacu iryo jambo Imana ituyagira iciye ku basaserdoti nabo bose bamenyesha inkuru nziza. Kumviriza kumviriza ijambo ry'Imana tutarazi uri dushikiriza kuko kubera indwara tugwaye ubuhutu n'ubututsi hari gihe hakumviriza ijambo ry'Imana umuntu acatangura kuraba amazuru umuntu ariko arabishikiriza yiyumvira yava ajya muntu wo n'ibiki akumviriza iryo jambo ry'umukama kuko nijambo ry'abantu nijambo ry'Imana. Ugira kabiri umatumaze kuryumviriza nuko tugumya iryo jambo tukarigumya tukarigumya mu mutima wacu nka kurya dufashe imvugo ngereranyo batera imbuto mu busizi iyo mbuto ibanza gupfa kugira ngo yere byinshi ko Yesu Kristo abitubwira nuko niko ndabibabwiye ubutete bw'ingano rutaguye mu ivu ngo rupfe ruguma rwa rundi nayo rupfuye guhera byinshi mu njiri kwa Yohani kigabane ca 12:24. Niho rero ijambo twumvise tukarihamba mu mutima wacu rivyara ivyiza muri twebwe kuko twemeye guhinduka tukica ikinyoma kugira ngo tuzukire ukuri. Naba rero ingene umurimyi ategura ubusizi mbere yuko ateramo imbuto arakuramo gwiri agatabira akakuramo amabuye eka ivyatsi bibi hanyuma agashiramo ifumbire. Niko natwe rero ijambo ry'Imana kugira ngo ritange ivyamwa dukura mu mutima wacu ivyo byose bimeze nabi na cane cane ivyifuzo n'ivyimviro bibi. Imitima yacu rero ibe nk'umurima urimye neza uteguwe neza ni naho rero ijambo Imana dushikiriza rishobora kutunyura tugaheza tukarishingura mu mutima wacu. Ugira gatatu nuko iryo jambo twashinguye mu mutima wacu twagumije mu mutima wacu ari kurishira mu ngiro kuko niyo niyo ntumbero kumviriza kuzigama kugira ngo dushire mu ngiro iryo jambo ry'Imana ni ukuvuga icyo ritubwira tugikore icyo ritubuza tukireke. None iryo jambo ry'Imana tuzorirangura kuko umutima wacu umeze neza umutima wacu umeze neza ari umutima w'urukundo kuko ukundo uramwumviriza ugashirikana ukabikica kubyiye hanyuma ukakirangura ukakirangura. None rero bavukanye umutima mwiza niwo wumviriza ukakira ijambo hanyuma iryo jambo tukarishira mu ngiro tukarishira mu ngiro ije nico bintu bitatu bihambaye tuhera ko kugira ngo iryo jambo ry'Imana idushikiriza dushobore kurishira mu ngiro none rero ubunaho turace turabira hamwe akamaro k'ijambo ry'Imana tumurikiwe n'iri jambo dusanze mu ibaruwa rya kabiri Pawulo yandikiye Timoti kiyobanuye cya gatatu na cyane cyane akarongo ka cumi na gatandatu none ijambo ry'Imana dusanga mu bitabo byeranda rimaze iki icya mbere ijambo ry'Imana riratwigisha muri uko kutwigisha abavukanyi riratumenyesha Imana akaranga kayo n'icyo ishaka ko twokora kugira ngo tumwanye nayo kugira ngo dukire ijambo niryo ritumenyesha Imana Imana iri twimenyesha mu ijambo ryayo ko ari data mwana mutima mwiranda ko ari Imana rukundo n'icyo iyo mana ishaka ijambo ry'Imana kandi ratwigira tumenyesha n'ibindi byiza bidufasha mu by'umutima ijambo ry'Imana twigisha kugira ngo tumenye Imana twishurira tumenye ibyo yadukoreye tumenye ibyo yakoreye igihe ucayo tumenye icyo idusaba twebwe n'ingene twoyihereza ibyo idusaba tumenye ushaka kwayo tumenye amabwirizwa yayo tumenye inzira idushikana iwayo tumenye uburyo bwo kuyihambirira ko umaze kumenya Imana kubera ukwemera ko byose naho bitangurira uwigishijwe mu ijambo ry'Imana nuko rivira muri we ukwemera yakimpagani hanyuma wamaze kwemera nawe iryo jambo yigishijwe riraheza rigakomeza ukwemera kwiwe umaze rero kumenya Imana kubera ukwemera niwayikunda akongera akayikorera byose rero bihera ngaho wigishijwe ijambo ry'Imana niwe yisubirako niwe ahinduka akemera agakira wemera nawe arafise ubuzima budahera ukaba nkako ico ijambo ry'Imana ritubwira cya mbere ko tubisanga mu nyigisho ya Yesu Kristo ni ukwisubirako nimwisubire ko kandi mwemere inkuru nziza ku gihe cyashitse kandi ubwami bw'Imana buri hafi nimwisubire ko mwigaye umaze kwisubirako araheza kemera umaze kwemera nawe araheza kizigira hanyuma agakunda byose rero bigahera kuri iryo jambo ry'Imana tuba twumvise Imana itwimenyesha ko ari ubuzima ko ari idukunda n'icyo itwemerera nacyo n'ubuzima budahera Yesu ariko arasenga yavuze ati ubuzima budahera ni kukumenya wowe Imana rudende y'ukuri n'uwatumye Yesu Kristo wemeye kwigishwa agashishikara yigishwa niwe amenye ukuri kw'Imana ukuri kandi ku bantu no ku bintu abakristo ba mbere bararanzwe no gushishikara mu byo kwigishwa n'abatumwa ko tubisanga mu kigabane cha mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kigabane cha kabiri akarongo ka mirongo ine na kabiri n'abanyisirayeli gihe bari bavuye mu buji bw'i Babiloni icabaranze nk'uko umujyi wacu papa bigaruka ko umwepiskopi wacu mukuru akabigaruka ko kwabaye kumviriza ijambo ry'Imana umwanya muremure bararisigurirwa hanyuma baraheza barahimbarwa barabona ingene baciye kubiri n'itegeko ry'Imana hanyuma bibaha rero guhimbarwa bibaha kwisubira ko yego none rero turigishwa nico ca mbere ijambo ry'Imana atwigisha iyo mana ngo tuyemere tuyizi neza ibindi katwishurira ko ari umuryango wa data na mwana na mutima mwiranda ko akaranga kayo atakandi atari urukundo rushobora byose urukundo rwuzuye impuhwe n'ikigongwe urukundo rukiza kandi urukundo rutwemerera bwa buzima budahera cyo ni cya mbere rero bavukanye Icya kabiri ijambo ry'Imana iratujijura. Ni ukuvuga ko ridufasha kwishimira Imana tudakekereza ko ibyo itubwira ari ukuri, maze tuyemere, tuyizigire, tuyemere, tuyizigire, tuyikunde. Ijambo ry'Imana kandi ryagorora. Ni ukuvuga yuko ridukura mu nzira mbi ngo dutumbere inzira nziza, nkuko tubisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya kigabane 7 akarongo ka 3 gushaka kwa 6. Nimugorore imigenzo yanyu n'ibikorwa byanyu mu gutunganiriza neza umuntu na mugenzi we, mu kudacinyiza kavantara, impfuvyi n'umupfakazi, mu kudasesa amaraso, utagira icyaha, mu gutirukira inzindi imana zibakwegera akabi. Ijambo ry'Imana ryatugorora kugira ngo tuve mu kinyoma tubeho mu kuri. Ratugorora. Ijambo ry'Imana kandi raturera mu butungane. Uva yuko ijambo ry'Imana niryo ritwereka ineza n'inabi, ineza yo gukora n'inabi yo kureka. Niryo twisunga kugira ngo tugendere mu butungane. Ijambo ry'Imana ratwereka ingene twohimbara Imana. None intumbero y'ije byose ni yahega bavukanye. Nta turishimikiza umuco dusanga muri Pawulo ya kabiri Pawulo yandikiye Timoti kigabane cya 3 akanonka 16. Izi intumbero y'ije byose bavukanye ni kugira ngo umuntu w'Imana aronke ibikwiye byotuma ashobora kurangura igikorwa cyiza cyose. Kugira ngo umuntu w'Imana aronke ibikwiye byotuma ashobora kurangura igikorwa cyiza cyose bavukanye. Mu ijambo ry'Imana rero twame tubonamwo Yesu Kristo. Yesu Kristo we muco w'ubuzima bwacu, kukaba nkako bavukanye. Urukundo Yesu adufitiye rwaramukwega kweze rutuma yiyegereza abantu. Umuntu yari umuzima giza, Yesu yaje ari umuco w'ukuri, nkuko Yohani Miranda abishingira intahe. Jambo niwe yari umuco w'ukuri uboneshereza zina muntu wese, tabisanga mu nji kwa Yohani kigabane cya 1 akarongo k'9. Yesu nawe akabitangaza ati, jewe ndi umuco w'isi, uwunkurikira ntazogendera umuzima giza, azoronka ariho umuco ubuzima. Umuco nawe bavukanye nawo nakaranga cy'Imana, kuko Imana ni umuco. Imana ni umuco kandi muri yo ntihagira umwijima namba, tubisanga mu ibaruwa rya mbere rya Yohani kigabane cya 1 akarongo ka 5. Ijambo Imana yatubwiye icyo ku mwana wayo ni ryo muco w'ubuzima bwacu, nibyo ritumurikira kugira ngo tuve mu muzima giza w'ibicumuro tugendere mu muco w'ubuzima no kugendera mu rukundo. Uwo muco Yesu yatuzaniye kubw'ijambo ryiwe, uwo muco umurikira amaso y'umubiri, ukamurikira umutima, umushaha n'umuzirikanyi. Uwo muco rero urakwiye, kuko uwuravye tagendera mu mwijima. Uwo muco niwo uvyara ubwenge mu muntu, akamenya Imana kubera ukwemera. Uwo muco kandi w'ijambo ry'Imana niwo utunganya ivyo dukora bavukanye kugira ngo tubikore neza. Umuco kandi ukazana mu mitima yacu umuriro w'urukundo kugira ngo umutima wacu wihambirire ku Mana, unywane rwose n'Imana. Nta wundi muco w'ukuri uriho atari umuco uva kuri Yesu Kristo we muco w'isi. Yesu niwe rero amurikira kandi ingeso nziza zose ingene yabayeho bavukanye, biyatumurikira. Akabaho cyane cyane arangwa no guca bugufi, no kugamburuka, no kwitonda, akarangwa n'ukwitanga, nuko twitangira kugira ngo dukire. Akarangwa n'umutima urukundo n'ikigongwe. Uko yabahegeho rero ko tubisanga mu bitabo by'Iranda, tuko turabisoma sha tubona tumenye uwo Yesu, tukabona ingene amurikira ingeso nziza zose ko niwo butungu niwo muco w'ubutungane bw'Imana butuma umuntu anywana n'Imana hagutandukana n'Imana. Yesu kandi koresha ivugo ngereranyo niwe zuba rimurikira isi, kuko niwe zuba ry'ukuri rirasira inyishwarara yaryo ku bantu, maze akabahezagira kubera umuco wiwe ubeshaho, kandi umuco akaba ariwo uturongora. Yesu kandi umuco w'ukuri arahindura abantu akabaha ubuzima, bapfuye baragira ubuzima. Hanyuma uko twegera Yesu umuco, niko duhinduka nka kurya izuba ryegereye ibintu ibiturira kandi bigaheza bigahinduka. Yesu umuco aba muri twebwe kandi agahindura akaduhindura muri we. None bavukanye aca dutegera ko atakindi twokwirukira atari umuco w'ijambo ry'Imana. Murabona izuba ingene rihimbaye, abantu bararidaba bakaritangarira kubera ubwiza bwaryo. Hanyuma murazi ko izuba riba ritabayeho nta buzima bushobora kamwisi, kuko isi izunguruka izunguruka izuba kugira ngo mpande zose habe ubuzima. None rero iyo nimvugo ngereranyo twerekeza kuri Yesu, we atubeshaho, we muco w'ubuzima bwacu. None rero abari we twama duhanze amaso, kama duhanze amaso ntagira handi ahandi tumusanga rero atari mu byanditswe byeranda, nkuko we nyine amaze kuzuka abitubwira, abibwira bamwe cumi n'umwe ati ibyo nibyo nahora ndababwira tukiri kumwe hamwe nababwira ijari ryanditse vyose kuri jewe mu itegeko rya Musa mahanuzi no mu mazaburi ko biranguka. Cyari cyanditse ko Kristo yari kubabara agaheza kizura akava mu bapfuye amaze gatatu mu kuzimu, abisanga mu njiri kwa Luka mu irandiko ya 24 akarongo ka 25 na ka 26. Mbere yuko Yesu ababara agapfa yarihinduye ukundi imbere y'abatumwa Petero, Yakobo na Yohani. Barabona kandi Musa na Eliya, Musa na Eliya baserukira ivyanditse mu bwuzure bwa mbere mu itegeko rya Musa no mu bahanuzi. Cyujya data na Joriti ubu umwana wanje nkunda, umwana wanje nitoreye nimumwumvirize. Yesu rero niwe muco wacu, niwe dutumiriwe guhanga amaso. Nico gituma Imana bavukanye yaduhaye uruhanga kugira ngo twame turaba kwijuru. Ruhanga itaha ibikoko biguma biraba hasi. Twebwe rero haturahonyura tuhanga amaso Yesu, we muco wacu, umuco mwiza umurikira ubuzima bwacu. Maze rero ijambo rya Yesu rero turikunde ko nta yindi ntumbero rifise atari kudukiza atari urukiza rwacu, kuko yavuye mu ijuru kugira ngo umuntu akire ave mu buja bw'igicumuro abeho mu iteka ry'abana b'Imana mu kurangwa n'urukundo. Ijambo rero rya Yesu Kristo bavukanye rafise akamaro gahambaye mu buzima bwacu. None rero dusozere tubyibukanya kugira ngo abariryo rero tuharanira, abariryo twijukira, abariryo turondera, dusoma, tuzirikana, hanyuma icyo ritubwira tugikore, icyo ritubuza tukireke. Ijambo ry'Imana nta kindi dutegereza atari ugukundana, atari ku majambo gusa ariko mu bikorwa no mu kuri. Ibikorwa rero dukoreranira twagufashanya ku mutima no ku mubiri. Twibuke wa mugani w'umworo, umutozi mubi n'umworo Lazaro. Uwo mutozi mubi ivyamushikiye amaze kuva ku isi, yagiye mu magogo adashoboka, amagogo akaze. Hanyuma ariko aratabaza Aburahamu ati erega abari segeya ku isi batumvirije Musa n'abahanuzi, nibatumvira Musa n'abahanuzi naho ugira uzuka va mu bapfuye ntibojijuka. None rero twumvirize iryo jambo ry'umukama abaryo twishimikiza na cyane cyane mu bihe turimo, kugira ngo ritumurikire, ritwereke ineza yo gukurikirana inabi yo kureka, ritwereke aho kwihambirira ku rukundo. Ama kandi tugerageze kwibuka ibyo byose bibangamira ijambo ry'Imana kwera nditanga ivyamwa muri twebwe na cyane cyane Shetani idukura n'ijambo ryayo ry'Imana ariko kandi uruhamo ariko kandi n'ivyisi je byose tarisanga muri wa mugani umubivyi none nifurije umwe wese kwijukira iryo jambo ry'Imana kurikunda kuko n'umuco n'ubuzima ni jambo ritari ry'umuntu ni jambo ry'umukama ijambo rya Yesu we kuri kugira ngo iryo jambo itubere imfungurwa dutere imbere mu kwemera mu kwizigira no mu rukundo tuzoshikire ubuzima bunahera tugire Kristo
reka twakire umunywanyi ku murongo allo allo
ego mama mu murongo
ye ego cyo guhaye Renovato
ego me umusasire dota rakoze cyane gutwigisha ari ikibazo kiwanje hajya bishika umuntu akajya mu misa akumviza ijambo ry'Imana kandi atamuntu aba yiyumvira nabi cyangwa yokorera nabi mugabo hagera nko hagati mundwe ukaje usanga umuntu amubagije iryo jambo ry'Imana bigashika akagibagira akarinda kwiyumvira nagomba mahe umuco ico bivako kindi kibazo kigira kabiri yavuze ati umuntu arashobora kumenya Imana neza none umuntu yamenye Imana neza iyo bavuga ko iraba gute bavuga ko igenda nako yiyumvira gute
yoba
aho bavuga ko iraba gute bavuga ko igenda gute bavuga ko ikora gute mu muco
yego urakoze urakoze cyane
reka tumishure
yego
mire ku cya kabiri Imana kwimenya neza no kutegera ko ari rukundo ngo rukundo rwayo nago guzuye imbabazi ni kigongwe niko karanga cy'Imana Imana ikerekana ububasha bwayo mu kugira imbabazi hama wayimenye neza nawe akora nkayo akora nk'iyo Mana nibyo bimenyetso byerekana ko twamenye Imana neza kuko tuyigenza nkayo tuyigana tugashyira imbere urukundo n'ikigongwe
yego
hanyuma ku cya mbere nacyo yabajije kwibagira biva ku muntu birashika umuntu akibagira yego yagishize ku muzirikanyi ijambo ry'Imana yagiye mu misa hanyuma indwi hagati mu ndwi birashika akibagira ibyo birashika rero nta utibagira mbwani kuraba gusa kandi ko iryo jambo aba yumvise yagitwararitse kuvuga ati iyi jambo rimperekeze mu ndwi yose mu kurinda ko Imana impa iri jambo ku munsi wayo
yego ndandi bishika yuko kugibuka ubwenge ariko ugasanga uri kwishira mu ngiro ariko utibuka uti jambo ry'Imana kuko wayitegereye rikivugwa hanyuma ugasanga urishize mu muzirikanyi ariko kumbe umuntu ariko ati jambo ry'Imana mwigishwe nire ugasanga uragibwiye mugabo waramutse kwishira mu ngiro ushaka
ibyo birashika ariko gihambaye ni ukugene ubuzima kuko hari ibyo dukora kumbure tutazi nkaba abandi Yezu ku munsi w'urubanza ati mbega twakubuye ryari ushonje unyotewe tukakugaburira tukagucongo yezu ati icyo mwagiriye umuntu wese muri aba bato bato mufutukana ni mu mwakigiriye bari bazi ko ariko barakorera Yezu kaba ariko arakora neza yezu aba batumye ati ko mwagiriye iki uyu nije mwakigiriye birashika rero umuntu akibagirira ijambo mugabo ubuzima bwiwe bugaheza ukabigaragaza
yego yego hari hano mwavuze muti intumbero ijambo ry'Imana shashari biri mu kamati kugira umuntu wese aronke ibikwiye kugira ngo ashobore kurangushiza mbega umuntu dafite ijambo ry'Imana muri we ntashobora kuriciza
bishoboka umukristo ada ikimubeshejeho ni ijambo nico ni byo rituma rero dukora neza ko twarironse ngo dukore neza nka Yesu Kristo yaje akatwigisha hanyuma icyo twigishije akabigendera ngo twerekeye iri jambo niryo ribaha intumbero bereka ibyiza byo gukora n'ibibi byo kwigirwayo
ndewe umuntu atigeze yumva ijambo ry'Imana ntashobora kwishinza
umuntu atigeze yumva ijambo ry'Imana arakora icyiza kuko afise agatima manuzi naho ni ku rugero rwo hasi
rya jambo ry'Imana ryanditse
manuzi kuko mu muri wari ati hari itegeko kora icyiza reka ikibi hanyuma uko abaho uko yabyigishijwe mu migenzo yiwe hariho icyiza hama akora n'ikibi akora abyisunze rero mbere y'uko ijambo ry'Imana ishike umuntu Imana imucira urubanza kuri ibyo
Ego murakoze cyane ka tubananye n'umugwi w'ibanze mbona bimaze kuba bitari bike mwaramutse ko injiri nyeranda ibiyo ari byinshi twoyisoma gute twoherahe ndaja kumumisa mvuye yo nshitse muhira nkaja ntakajambo nakamwe nibuka ati mwomfashiki boni bazo bite byinshi biri mu kibazo kibati injiniyera nda ibiyo ari byinshi twisoma gute kwaherahe
yego
nico kibazo ubwa mbere abacici
yego aho duhera tuko turasoma injiri tashaka kwifatanya na ekleziya kuko kundi kundwi turasoma injiri hari injiri isanzwe igezweho hanyuma tukayiza tukayisunga ubwo n'uburyo bumwe kuko tujyanye na ekleziya nibyo byiza hanyuma aho duhera ni he duhera ku ntango hanyuma tuko turasoma tuka naba cyane cyane amajambo mbega Yezu atubwira iki icyo twigisha mbega imifato yiwe niyahe muri ijambo somye canke aha ijo nokosora muri imifato y'abantu mbona bavugwa ngaha ni biki umuntu akagenda rero arabigenza uko oye na singoma ngo asome byinshi ariko ibice bike ahere ku ntango bike bike canke ne mutima mwiranda bimu mwoheje agaheza rero akabyisunga hanyuma ijambo si ryo guta ni ryo kugumya ni ryo kubika kuko twibuke ko ivyo du ingene twigenza bivana n'ivyo twabitse muri twebwe iyo twigenza nabi hari ibintu bibi twabitse twigejeje neza hari ibintu byiza twabitse kuko nivyo biheza bikadu twubahura gukora neza cyangwa nabi bivanye dufise ku mutima
yego yabanje sintati ndaje mu misati mvuye nshitse mu ntana kajambo na kamwe nibuka ari ngombwa mufasha gute
aha rero muvukanye yoheza kitegura kuko ijambo ry'Imana twumva tugiye gusenga nuko tubyitegurira hariho ibitubuza rero ica mbere no gusamara kurinda gusamara ya zambuto zagwa ku nzira shitani kazinubagura iyo rero mu ijambo ry'Imana abantu usanga bibere mu byabo twibagira kuko tutateze amatwi ko twasamaye twagiye mu by'iwacu ahubwo ati erega ndi mu isengero icanzanye no kumviriza icyo umukama mbwira
nta gaciro
twarihaye kandi uwo witeguye ntihabura na kimwe usigarana wewe kikuraba kigufasha gusuma ibindi byose
yego yego uwitwa Innocent hariya muri mugwi ati mbe mwiteze iki ku munsi mukuru w'ijambo ry'Imana uzosigira iki uzosigira iki abakristo bakinogiye dufatiye ku bihe turimo mu Burundi
aha ndamutumirire ku cyane cyane kwitegurira uwo munsi hanyuma no kumviriza inyigisho mu episkopi yaduteguriye kuko nizo zizosomwa muri diocese nkuru yacu ya Bujumbura hanyuma no muri mu nyandiko ya papa adutumirira ku gushyira imbere iryo jambo kugira ngo abe ari ryo rimurikira ubuzima bwacu kuko niryo jambo ry'ukuri tama turikunde tuyumvirize hanyuma turigendere ni ukugira ngo akabure agatima kacu ko kwihambirira kuri iryo jambo ry'Imana iryo jambo ry'ubuzima
ego uwitwa Niyonkuru Tansien ni muri Paruwasi Gitaramo Kanikarusi ati niyo bishitse uri kuradirikanije iryo jambo ry'Imana hagaca hazamo ibindi byumviro muri wewe bitajanye ngo yuca akora iki
ego ibyo birashika ibyumviro bikurusha shitani ngo umuntu usamaze ariko ni ukubona ko asamaye hanyuma ukagaruka ku byo wariko
ego ndaramukije umukristo wa Paruwasi Kamenge ndashimisha cyane niyo inyigisho mudushikiriza muhezagirwe radio Maria ati yaje hageze idufasha byinshi nteranbo
arakoze
no gushima nta kibazo yabajije niyaza ko byose yabitahuye ubundi ati ndabaramukije amahoro ya Kristo ndi Pacifique Bujumbura ati murakoze ku inyigisho muduhaye ry'ijambo ry'Imana ko twoyikunda hama none kubera iki ijambo ry'Imana ngo bataritahura kumwe ni kubera iki kandi usanga amadini ntibakundana ngo kandi bose bigisha ijambo ry'Imana rimwe ugasanga ngo hari impari.
Ego ijambo ry'Imana ni kugitondera kuko turazi ko no kuva imbere yuko yezaza hari abagishimikiza barondera inyungu zabo, hanyuma harabaye abahanuzi b'inyuma bavugira abatware muri Israel kugira ngo baberekeze ku byo bakora bagume bafukira ibyo bakora, mugabo ijambo ry'Imana bakanka yuko ribahindura. Yeremiya ariko arababwira ati nimwisubire ko bagaca bamurengera ko bagakubita abandi bakamuta mu kinogo kuko ariko nababwira ivyo ku bintu by'ukuri abahanuzi nabo b'ibinyuma nabo bati ni sawa ni sawa ni bimeze neza kusanga rero bice bigorana. None rero ica mbere no kureka iryo jambo nyene rikatumurikira nkuko byo nyene rimeze ntiturikoreshe inyungu zacu, tureke byo nyene ritwinjize mu nyungu z'Imana. Hanyuma icyo madini navyo ingene yavutse si hari yavutse kuko abantu barondera inyungu zabo iyo umuntu amaze kuba arondera inyungu ziwe ugomba ngo bigende gute abuze inyungu ziwe uriko arazimubuza batana mu mitwe none hari kudategera rero ijambo ry'Imana ko byose naho bihagaze uko kubona twankana kandi twishimikije ijambo rimwe nuko tutabitegera hanyuma ugasanga rero umwe wese ariko arirondera inyungu ziwe muri iryo jambo yikwegera ko aha kureka ngo ijambo rimumurikire ugasanga ariko arikoresha mu nyungu ziwe
yego. Hari undi ati vuze izina wiza tuzabaramukije patiri nashaka mbaze uwo munsi mukuru ngo kutanguye ubu ni kubera iki ngo ni mu ntumbero yahe
pa nyine ubwirana papa Francisco icyo cyumvi yakigize turiko turasozera wa ya yubiri dasanzwe ikigongo cy'Imana hanyuma kandi nkuko abyandika mu ikete yiwe aperuiti ilis avuga ati hariho abatari bake barabisavye barasavye kugira ngo ijambo ry'Imana abantu bari kunde bagitwararike. None hariho imvorero zabitumye papa agaruka ko hanyuma adutumirira natwe kugira ngo iryo jambo duheze turikunde hanyuma n'umubyeyi wacu mu episkopi akabigaruka ko munyigisha zo dushikiriza ku munsi w'Imana.
Ego hano hariho umukristo ni intererano hatasa n'utanze ati ndaramukije jewe nagira mvuge ku bijanye no gusoma ijambo ry'Imana ngo benshi babivuga ku munwa gusa ngo koko ngo yaba byava ku mutima haba hari urukundo mu bantu ngo kuko ijambo ry'Imana nka ryose ritwigisha urukundo. Ego ni nk'interano atanze tumushimiye. Ubundi atubwiye Kristo yitwa Claudine ngo nkaba ngahe mu gikungu mbega uwo munsi mukuru w'ijambo ry'Imana uzoba ryari ntibaza yuko ariko uwo munsi w'Imana uza
Dominika ya gatatu uzokwa muhimbazwa ukumwaka utashe.
Ego mbega aho mutubwiye igituma bafashe iyo Dominika ya gatatu ntacu baba catumye nyine ubwira na papa afatira kuri iyo shikihe
naho ntibuka byose ibyo muje yanditse kaba ari kuraba mucyo yanditse igituma afatiye kuri umwa kuri Dominika ya gatatu ubwa mbere nuko tubona ko ari ni mu ntango y'umwaka wa mushasha twaronse hanyuma ni mu ntango y'igihe gisanzwe nyuma ya Noheli hanyuma kandi
reka twakire umunywanyi pati mbere ko alo turabumva muri bande hanyuma mushikire kishimviro mwaramutse neza ego Judith wa ifukamire murakoze cyane hanyuma duza kaje sinzi ko muhinga bw'ibyo mu buduza kugira ngo Judith tushikire neza we ndabumva cyane Judith ego
nashaka guterera kuri icyo kiganiro cyerekeye ijambo ry'Imana nashaka gushiga intahe nashingiwe n'uwundi mu pastoni turi kumwe mu mugwi w'ugusenga ingene ijambo ry'Imana ari rizima kujya tubyumva ngo rirakarishe nk'inkota y'ubugi bubiri ngo riranyengetera numupaso numwe yari yagiye kugira ubugeni mu muryango ntibaheza ngo bamwakire bamukunde nawe yakore yabuze ubwo rukundo nawe acavishiramwo gutyo kuko baramugaya bakamunebagura bakamusuzugura bitabira mujamwo nawe nyene arabona yuko adakundwa arabona yuko ari mubi kuko barabimubarira ari umupasoni kandi n'ukuri yara w'igihagararo acarafata inkinga ati jewe barangaye ntacyo maze nta gaciro mfise acafata inkinga yo kwimosha umushatsi ati nizi ukwisiga zose ndabivuyemo kuko ntateka mfise sinzi uko ntagiye kuri monsiyo asanga bariko barazirikana ijambo ry'Imana iryo jambo ry'Imana risa n'ibyo badusomeye ku munsi w'Imana nimba ntihenze aho bavuga ngo uri n'agaciro mu maso y'Imana ivyo rero atumva gutyo kuko nyengo zarumva ikintu mu mutima wiwe ndi n'agaciro mu maso y'Imana nibwo rero acatanga none naho bambwira bijya naho baneragura bangaya bansuzugura je mu maso y'Imana ndafite agaciro nizo yacatangura kwiyumva yumva amahoro aramwuzuye ivyo vy'ugutinya kwegera abantu bo mu muryango yari yagiye kugira nk'ubugeni aca arumva ati jewe ndafite agaciro mu maso y'Imana aba bantu ndafite igikundiro ntegereza kubegera mbere na bimwe nari nahejeje kwisiga dusungira nsobore nifate neza kuko ndi n'agaciro mu maso y'Imana ubwo nyine arasubira kuba umuntu mushasha muzima ubuzima buragaruka muri we abantu bahora bamubona yatanguye amagara atameze neza arasubira kuronka ubuzima aregera abantu bo mu muryango arabakunda urukundo rusubira gusasagara n'akanyamuneza muri uwo muryango mama ntimwamuhora
kandi nawe baramukunda
baramukunda cyane ni ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana irakarishe gusumba inkota y'ubugi bubi
yego murakoze cyane Judith kuri ntawe duhaye
murakoze murakoze ariko nabananye nishura nigituma ngiye wacu papa yashize kuri Dominika ya gatatu umunsi mukuru w'ijambo ry'Imana nuko tusanzwe turi mu gihe mu ndwi yahari ubumwe bw'abakristo none rero ijambo ry'Imana niryo rituhuza twese hari ico rero kivugira ngo bidufashe guhimbaza bwa bumwe bushingiye ku ijambo cy'umukama iyo niyo ni mvo ihambaye byatumye
gatwa allo mahoro neza ego Manueli
muri paruwasi ya Kinama
ego Manueli tanga icyumviro cyawe
nanze nagomba ndamubaze kubera iki jewe ndiko ndategura ibyo nshobora kwigisha nko kuwa gatandatu saa cyenda bishika bikancanga nkabyibagira cyane nanze nashobora kugenda gute
usanzwe wigisha ijambo ry'Imana
mu rurimi rw'ikirundi ngaha mu muha
yego
ibyo wibagira ni ibiki
kumva ndashobora nko gutegura inkuru nziza
yego
nkayitegura neza ugasanga hageze ugasanga hajya amagazi imbere bigaca bindoka ariko ndavuga ugasanga nsigura ibitari byo ugasanga nayisomye nabi kandi nabiteguye ndafite rero wumva ingorane izo ni ingorane sinzi nanditsemo camufasha
hariho ibintu bishika mugabo wateguye naho uri kwabishikiriza hariho iyo umuntu yishimikiza aho yandika kugira ngo azarabe bikuru bikuru azaba bikuru bikuru ntihave bimucika hari uco wandika rero ubona ko bibagira uco wandika bikuru bikuru
ego kumbe niba yibagira zo zarandika bikuru bikuru yibagiye yongeresha zayibuka ego ede memoire mu gifaransa ego hariho uwundi mukristo ati amahoro neza ko bibiri yari ishamba patiri yoshobora ngo kubimbwira imfunguruzo zo gusoma ijambo ry'Imana neza kugira ngo ntaho be muheza kwindibaza ko ari cya kibazo umukristo yari yabaje sinzi
ego
mwe mwe mwabyishuye
boreka tubigaruka
gatoya
ego bibiliya utabizi by'ukuri tamurikiwe na mutima mwiranda ntushobora kuyisoma hanyuma ikindi nuko bibiliya uhagaze ko cyane cyane ni Yesu Kristo ko byanditswe mu bwuzure bwa mbere bitegura Yesu hanyuma byanditswe mu bwuzure bushasha nabyo byerekana ibyo Yesu Kristo yaje kurangura none rero Yesu aguma ari hagati ya bibiliya nyiranda ariko kandi mutima niwe atumurikira hanyuma tukamenya mbega bibiliya nyiranda twayironse kubera iki yahawe igihugu cy'Imana ngo citegurire kwakira umukiza w'amakungu yose ariko kandi yo ijambo ry'Imana twarironse kugira ngo idufashe kuva mu byara vya shetani tugira ngo tubeho mu mwidegenzo w'abana b'Imana hanyuma tuzoshikire ubuzima budahera kuko turanguye ishaka ry'Imana ico Imana itubwira mu ijambo ryayo tukareka ico itubuza mu ijambo ryayo
yego umukristo abajati shalom tinikwe iki umuntu hagira igihe akagira intege nke canke nyinshi zo gusoma ijambo ry'Imana atwakora iki ngo ryamirye byinshi ni yasteye mu kamenge
yego benshi ku muntu uko dukozwe ni umuntu ntiyamana inguvu cyo bituma ubuzima bwacu ari kugwana iyo wumva uri kurahororokerwa ni ukusaba umukama akakongereza ingoga uzifise naho umukama akazi kugumiriza kuko ubuzima bwacu rero atari bigena bitonze ku murongo ugororotse ariko umuntu agenda agwa vyuka hariho arumva ingoga ahandi akumva ko inguvu zaheze mugabo umuzi ko inguvu zaheze nuko heze ukasaba umukama
ego
akongereza ingoga
ego hari umukristo mutere abajiki bazi mu gihe kijyanye na kino kiganiro kumbe turondoma yo kumwishura hano ndi ati mumpe umukristo yitwa Ezekiel Niyonzima muri Paruwasi Kibungere umwana ati gisa ati mumpe muco harya hageze gusoma inkuru nziza harya umuntu acagira urumenyetso mu gahanga gushika ku mutima bisigura iki mbe gutagize ngo urwo rumenyetso hari igicumuro kirimo wasenze neza ukareka kugira urwo rumenyetso ni igicumuro ngo mumuho muco
bwa mbere uje gusengera umukristo nuko ivyo bigirwa muri liturgia imuka misa twese tubikurikirana umuha tukifatanya n'umusaserdoti atuje imbere kuko twaturi tuhimbaza mu bumwe umuntu wese ntagira ivyiwe ba yuko utabigize urumva ko ucumenga nturi kumwe n'abandi kuko ibyo tubwira ka muryango ka koraniro hanyuma ubwira kabiri icyo kimenyetso kivuga iki bari ni Yesu agira tuyagire kugira ngo iryo jambo atuyagiye ishikire ubwenge bwacu hanyuma iryo jambo turi tangaze ariko kandi iryo jambo turigumye mu mutima nicyo ku muntu yogerageza kubisigura
yego uwitwa Nishimwe za Fatima Kamba timugize neza kutwigisha kuko twaratwawe n'ivyisi ati nka karorero umuntu atunga telefone y'amahera menshi ati mugabo ntatunga ijambo ry'Imana gwati kandi igugwa amahera make urumva ikiganiro camufashishane hanyuma ubundi ati bishoboka gute ko abantu bamanye mu misa bumviye ijambo ry'Imana hamwe bagasangira ku nkoko imwe bashitse hanze bakamarana bumva kuki
bimva kuko twumviye shetani iko shetani nikunda basenga iyo rero umuntu atahagabiye rya jambo yumva mu isengero riramukuramwo hanyuma hageze ko haba akantu k'ingorane ugasanga arabikurikiranye aciye atana mu mitwe n'ubundi
ntazamutazagwa
ku cyane cyane
mu nzira zina bagura
mu nzira kuba yuko shetani irarikura mu mutima wawe none rero ni kugaba ko shetani guma igavye kugira ngo idukuremo ijambo ry'Imana iyo ijambo ry'Imana tari muri twe birece dukora iki wacu zati ko turumvira inyoshambi za shetani
yego hariho umukristo ndayishimira ni dasi muri Paruwasi Nyabiraba ati nashaka kubaza Yohani yigisha ngo bategure inzira y'umukama yabyawe na Elizabeti canke yego yabyawe na Elizabeti canke yari ubundi murakoze sinzi
Yohani yabyawe na Zakariya na Elizabeti
yego hanyuma ikibazo mbere murabona ko n'umwanya uriko uraturega Felicien ati none uyu munsi mukuru zohora uhimbazwa mu ndwi canke ni mu mwaka murakoze twari twabivuze
basubiriremo uhimbazwa ku mwaka ariko ni ijambo ry'Imana ni ryo ku munsi ko ni fungurwa ryo ku munsi kugira ngo rero umukristo arushirizeho kugitwararika kurisoma gusenga arikoresheje hanyuma no kurishira mu ngiro
yego mbere ko turangiza mwatubwiye nyakuba patiri bitari bike ibyija akamaro k'ijambo ry'Imana ariko ridutuma kumenya Imana tukamenya dushikana Imana ubwo bwo kwirondera ikambe twamishaka ryayo tukamenya twemerera tukamenya ukuri kw'Imana ego rikaturera mwavuze ibitari bike byose bikaca bidutuma tuyikunda tuyikorera hanyuma tukagira ukwemera tukisubira none intambamye ibyo byose ko yuko tubona abantu basenga buraje kumisa imana amasengero mayuzuye none ntamba byo gushika kuri uko gukunda imana no kwikora no kwisubira ko twagira ukwemera gushite n'idiye
ntamba mizi datomoye Yesu Kristo arabitubwira kandi usigurira muri wa mugani w'umubisi ntamba byo rero ziri ubwo ku butatu ubwo ku bushambere ni shetani igiranwa na yanyoni zanyoni zinobagura imbuto zakuye kunzira kuko umuntu yaje gusenga yasamaye akigumira mu vyiwe intamba ya kabiri niki nuko umuntu yakirana ijambo ry'Imana akukaye muri mugabo haje uruhamo ntiyemere kuguhamwa cyangwa ntiyemere guhinduka akaca yisoko yidohora tamenya gatatu nayo ni vyumviro vy'isi n'amatungo ni ibitugereranywa na ya mbuto yagwa mu makwa imaze gukura akazizinga none rero ivyo bitatu nivyo bikuru bikuru bituma ijambo ry'Imana ritatanga ivyamwa muri twebwe none tuhagabire kugira ngo mukuru ijambo ry'Imana tubareho turi ntidusamare kugira kabiri twemere guhinduka twibabaza n'uruhamo bitugora tuvyemere tuvyakire ama kandi twimature ku vyisi kuko ivyo vyose nibibangamira ijambo ry'Imana dukoze ivyo rero tuzoheza turatera imbere ko Yesu yabidutomoreye nta handi yabidutomoreye kugira ivyo ibibubabuza nibi ibafasha gutera imbere nibi sige kumwe wese afata ingingo
ego imbere ko turangiza hari ibazo bitari bike ariko umwanya ntudukundira iki kibazo cuno muvukanye twa Joseline Kiganda ati mbega tuce tukirangiriza ati mbega umuntu aruhijwe n'ibibazo by'isi bivuye ku bantu b'iki gihe iyo kora ikinganishije iyo shetani
ubwa mbere uruhijwe Yesu atubwira ati mwebwe mwese murushe nimuze hariho Yesu ya yikoreye vyose ijo rero umuntu aba byamushikiye na kanu gatoyi tugereranije n'ija Yesu Kristo abati kugenda kwa Yesu kugira ngo umwiganire ikiri ku mutima wawe akuruhure canke kuwundi abifisemo ubushobozi hanyuma ikindi ca kabiri nuko ugira umutima urukundo kuko urukundo rutuma umuntu agira arinda vyose urukundo nko Pawulo mwena ndabitubwira rurinda vyose kuko urukundo rurakomeye iyo dushize imbere urukundo hari ibintu twihanganira bikaze tukibaza mbega nk'ibi nabirinze gute kuko twashize imbere urukundo urukundo nago nta handi ruva atari kumukama
kandi nabo bantu avuze ngo ibibazo bivuye ku bantu akabihanganira akabakunda
kubihanganira no kubarekurira kuko gutegera ko abantu bakora kuruhisha baragowe bamerewe nabi kuko umuntu ariko nk'akantu ariko arahama wundi uwo muntu ntameze neza aragwaye none urwaye nawe umuntu aramwihanganira ashaka ko ntifuza kwapfa kujya iyo umuntu agwaye atashobora kuja ku kumwanda mukuru umuntu agerageza akamwengenga akamukira vyose akavyihanganira kuko amukunda
ego muce mugira ko mugire ijambo rya nyuma mushikije dusondeke ikiganiro
ego ijambo rya nyuma ni ugukunda ijambo ry'Imana ni ubuzima hanyuma nk'uko umwepiskopi wacu mukuru abidutumirira dutunge bibiliya nyeranda hanyuma dusome iryo jambo aba ryo ririutubera urumuri ubuzima bwacu bwa misi kuko iryo jambo ry'Imana rimwo vyose ibidukiza birimo ibidutwica birimo kugira ngo ibyo bidukiza aribyo twihambira ko itwica navyo tubireke gutyo rero turisomye tukari zirikana tukari zigama tukarirangura inzira ni mwijuru.